Uonekane.
Usiwe nyuma yangu huko ni nini
kingine. Angalia kaka kwanza hapo nyuma yake. Apite tu. Pita tu moja kwa moja brother.
Kwanza